Everybody sing it now.
The Lord is doing a new thing.
He's not shouting, shouting,
shouting. He's doing a new thing.
Oh, he's doing a new thing.
The Lord is doing a new thing. He's doing a new thing. Wait upon him.
Shout it with assurance.
The Lord is doing a new thing.
Shout it with assurance.
The Lord is doing a new thing.
In your life, in your life.
The Lord is doing a new thing.
Yeah.
Wait upon him.
Oh.
doing a new thing in my life. Glory be to your name.
Chineke chọrọ ime ihe n'ụlọ ya, o nwere ihe mere, Ekwesu nwara ya, Chukwu bụ nwara ya, ụmụ ya wee nwụsịa,
ụmụ ya gburu agbu,
ịma na akụ na ụba ya gburu agbu, mana ụlọ ya gara ada,
ihe niile o nwere gburu agbu,
ndị enyi ya jụrụ ya, ịkwụ n'ibe jụrụ ya. Nwunye ya gwara ya, si ya Chukwu, kọcha n'uche gị nwụọ, ka ị nwere onwe gị. Ma Chukwu siri ya mba, Chukwu zara ya ọ bụ naanị ezi ihe ka ị ga-anata n'aka Chukwu. Nwunye ya ghara ya, nwunye ya jụrụ ya. Gbakụtara ya azụ,
nwunye ya ghara ya wee laa.
Chukwu kwesịrị ike, oke ya ọba ga-eme ihe ọ na ndụ ya.
Chukwu kwechiri ekwechiri,
ọ nọrọ n'ọnọdụ na-ata afụfụ ụbọchị niile.
Ọ na-adịgide ise,
ọbachi ya ọba chetara ya. O mere ka ọnọdụ ya daa,
o mere ka ihe niile dị ọhụ.
Ọ gwọrọ ya ọrịa, ezi nwanne m. Chere Chineke,
ọ na-eme,
kọsara m ya mkpụrụ, ọ na-eme kori na ya,
na-emekwa
ebe o mere na ka nwanyị agbanye nwa. Jehova ga-echetarịrị gị, nwanne m
ga-echetarịrị gị.
Eya,
download this to in a new
Jesus.
Yeah.
Just one.